siapa ahli karibu?
Prisoners
Oh,
Kuna ndizi mbivu, kuna shesheli, kuna kiazi kitamu.
Ndizi na shesheli tofauti
gani? Hii shesheli. Ndizi.
Mariam, squeeze like
this.
Okay.
Okay.
Mariam, usimalize hao hizo nani? Interact with them.
Nice.
Watakuja wenyewe.
Thank you.